kandi umuntu yampakinze uramubona aho yara kinera mu lokarije baranyeritse barambiye ngirenfo Infinix X683 yari muri mukazi bujumbura
yari bujumbura
burundi yari login info bujumbura burundi active now this Infinix X
umuntu yahora nyarutse
aruvugana nziba wa
bo rero ni ibintu byo kurundi gwego
bumva Facebook zanje zozo
ama Facebook ahubwo
Facebook tusewe yaravye muri Facebook asanga Facebook yanje email zanje zigizindi konte mbere andi pamota nabaho
ubundi
niko bashaka kugufuta wewe bakagufuta izina ahantu zibanditse santa ukacha witwa rande
mimba bazizawe mama vuta yawe ngukorere nanje
icho
ngukorere nanje
icho amamagari
nitwa Olivier Niyongabire ndu muri jwa gospel music nashaka kubasaba abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe jeme na commenter munshigikiye muzaba mushigikiye kwa cimana ndabakunda cyane God bless
tima wanje shemezu mwami kanwa kanje muri aso yanje rabijambo
kata parcel katari mu parcel
yanje
nakazu mpanze none sigwa siwanje savinda n'uje bashobora kunyirukana
ya re no nimba turi ingenzi no muntu afise inzu yiba
kandi bashobora kunyirukana nkaje ahandi siwanje
cyo gituma ni wa
savinda
nawe ni uko ushobora kubaka
meruka kuvuga kuri no micro kera ariko ndabakunda cyane
nenda gukumberanje
Je senda gukumbuye kwa je twa turi kumwe ariko nari nkumbuye abankurikana kuri Isaac.
Nari ndagukumbuye kuri micro za Isaac.
Ah okay urakoze cyane duruka na kera nivyo.
So Landry arabara mu kitchen.
Nika kwanza kwa kiwa nyime content. Je senda kwa content. Wewe nigeze ukuru twigeze nshaka gukora ikiganiro ranka mama.
Yewe dukakora ikiganiro je ramukora ikiganiro garanti.
Uranka navyo wibuka.
Gari.
Uravyibuka. Ndabikwibutsa.
Gari hari.
Reka tubandane.
Okay, so kuri micro ni mucho sante hama behind kwakundi nyene wa undi Juma Jux hama Alejandro
urazi ko Juma Jux yakuze Juma Jux ndamaruka kera cyane
yakuze
uno muri gende uno muntu umusaza mu gakino
turabizi
wowe umusaza mu gakino ndamwibuka kuri cyane kandi respect to you my brother Juma Jux from Isaac TV warapambanye cyane dukora ibiganiro Isaac agitangura yaratanguranye na Isaac
nkaba muri kumwe
akenshi ya amu kamera gusa twaba turi kumwe kenshi
jamwe ara kamera nabase
yeah
support each other so Landry wibwe ama konti yawe ya YouTube wavuze ko twari turi kumwe ariko nari maze kumenya yuko wibwe ama konti nka Landry promoter sinanze ko naya Hit Top TV yagiye so byagenze gute
kubambira ngo shonde subscribe Nubona kubambira mfende subscribe.
Ari wowe.
Izi channel zose nubona.
Wahora waragize subscribe.
Ni nimo mu ndirimbo zose aba nigyakiri kuna rakomanse. Nigyakiri kuna rakomanse yitwa Nembeka. Nubona Hit Top TV. Yono cyanye my this thing this. Nubona. Bayo.
Na
nje sindagira, nanje sindafye na subscribe. Urabona? Hame kindi na cyo ndirimbo ya Ruru yito. Yano ndanze twanda. Ya
Magic Mirror.
Oh no, wapi. Ndakwereke. Niko. Anara komanse. Komanse. Sima kanda
bibo. Hi Top TV cyane nta.
Ya nka Top TV gisoka kwa yose ya sose kwibuna no menga.
Eh,
nara komanse. Ubona komantera ngira bara bifuse. Ngiye.
Ndayibona.
Ngiye. Kani lagi bisa malah ekspres. Top TV jengga.
Eh, nuni wewe.
Mana aja? 2 days.
2 days.
Teri aktif.
Nuni wewe. Wabi menye jadi bisa, jangan bisa gitu.
Jangan tangguh ya. Kwanza, makesha abonan ni lo 30 ni ona.
Kwanza wahiru kagu postinga jadi.
Nahiru kagu postinga. Iga no tabi. Fisna ifse ni kini kiga no gie. Nina duzeru guru mukayanza. No. Hari gitega no pai kama hari gitega hari umwana gwaye nagiye kurahana umwana gwaye umwondi ba pibria babaye kuno eh yari umwana ba pibria nyene sinzi kuvyibuka wigitega mu bitaro y'igitega Chigano chato kumbaku postinga. Aruka na nisa nifuza niki nikigani ilo. Iki nikigani ilo chana kumbaku postinga. Na hivyo neguli kino kigani ilo iki. Ibi nifuza la vashu.
La vashu original uwanita.
Ijina ina bifuze. Bikiwa njeni. Bikiwa. Bikiwa. Bikiwa kumbaku postinga. Mwazo kumbaku postinga. Ini nje muli konti vila. Bona singila akse ba fashe televizyon. Ba shira kuindi email. Ba shira kuindi email. Ba nikula kuri email kwanji.
Izina ni gute ubuye.
Iracari
rijya nyene cyane.
Ya iracari iracari iracari
iracari
iracari iracari hit top TV ya. Iracari hit top TV kubera ko sufa guhindura. Sufa guhindura kubera ko hari ibindi bimisi bagomba gusaba n'ibindi bintu bagusaba. Bana ji sanzu ni monetize. Ariho AdSense ibintu bya AdSense baranza kugira kuri n'ibiki biki n'ibiki.
Ibyo bintu byose bya mahera konti.
Ah ibyo byose rero niyo mpamvu rero niyo mpamvu bidashobora kuborohera cyane kandi nanjye ndafite abantu bankunda kandi ndafite abafana bakobananye bagwana cyane hari nka Toussaint Yann Altimer abo bose bakoragwana
se yari umuntu yahoranyarutse
kugira
umuntu yahoranyarutse
aruvugana n'iziba wa
bo rero ni ibintu byo kurundi kwego
bumva Facebook zanje zozo
ama Facebook ahubwo
Facebook ya Toussaint yaravye muri Facebook asanga Facebook yanje email zanje zikizindi konte mbere randi promoter ntabaho Nihuko basho gufuta wewe bakagufuta izina ahantu zibanditse santa ukacha witwa rand
Jean ngiye kurosherisha kuri Facebook randi
nako nitwa isoko bakugira ko nitwa isoko TV ariko bwa mbere bari
bavuga TV ariko entre tios
TV bwa mbere bari bavushize ko nitwa nabi foto bwa mbere bavuze ko nitwa ndi nitwa izina cy'abakobwa Kizina chitwa ngo Kion Diela.
Kion Diela.
Ni Instagram
ya. Munazi Kion Diela. Aba
mu Kion Diela. Ha baho. Jese ni bazaka baho.
Oye bashaka kuba baho ahubwa gacyafata nk'irindi
ndizi. Babona. Kion Diela Instagram yanje. Isok TV. Muri page. Babona. Babona. Facebook yoyo ngirane. Babona kandi umuntu yampakinzura mubona aho yara. Cinera mu lokarije. Baranyeretse barambiye ngire info. Infinix. X683 yari muri mukazi bujumbura
yari bujumbura burundi
singi bino login info bujumbura burundi active now this infinix x room
asha yari muri town kwe
mukazi ntavyibona none ngibi nga
guys
nabona infinix zakoroje telefone two hours ago jini wan ini yuanji
I wawe ni
infinix x66b
ariko wundi infinix 683
yeah
ariko kandi isoko tv umenga trade mu Burundi
isoko tv trade ariko hano bigicanganye
ko yo bari yo tanke ntanawe nturankuca
hano bigicanganiye sahandi hano bigicanganiye sahandi umwanya mu Burundi umenga n'abanyarwanda koko ibintu byose biri mu Burundi kandi akwirike muri email Nakuye kimuri email ngira uboneke ibintu rero bitoroshye. Gmail. Jambo kabanga urabona biri mu Kinyarwanda.
Kandi urumva
ni Jambo rya Facebook yahinduwe. Urumva? Ijambo banga rya Facebook ryahinduwe. Abona niba ushobora kwirengagiza email nta kibazo nimba utabikoze turagusaba kuba kubungabunga umutekano wa konti yawe urakoze kipe ishinzwe umute biri mu Kinyarwanda
yo ndagwaje urumva abona nabo muri Facebook bakwandikiye
yumva bobo umva deje butabyo nkifise urabona
ah kama mail bose yakira shikiri wawe
rand nkubu urabona ah tusinye karabi nkore biri mu Kinyarwanda en fait bisuka kabantu ba yo soko TV shobako batari yo nga Abaronyakunda ariko kandi babikoze
location
kabiri nga mujumbu muri mukaza mukaza kandi muri
vi kanu
cyanze nanje nanje ndikawe umva nawe byancanze
nga yaje bose nawe sivyo na sivyo na Kinyarwanda ariko umuntu yabikoze afise location nga kandi tukaba dufise TV yitwa Isoko TV nga
nakwereke abo mu Isoko TV kiza cyo kuyagana
waraberetse bijya bintu iyo screenshot
y'isoko TV natanguye ndamu telefone acambira ngo ndanuki nimero zo mu cameraman si baba muri zinjo ngo bese ndabafungisha ndagomba ndabafungisha baba mu misi juyu yatamwe mu misi juyu kwiyumvira ku makinga jewe bro sinzi uko byagenze vuma mubaze cameraman pika screenshot unyonesha cyo ndatigira kaka murabe ukuntu byogenda mu mwanya muto urumva
bangarabe niko naona kuna ni kupaji yako yani kiandika randri
umba yanditse banditse landri promote
ni soko tv 257 bako ingine isoko tv ya Rwanda inaitwa isoko tv sabijua hivyo lakini na tena Sony video zetu hapa Sony video hizo zenyu kuna naambia mani sizioni hapa mimi naona tu hizi posti zako sasa unasikia aje mani unasema ni sisi tumekuwa haki bro mimi Sony video zetu hapa man sawa kuna video zetu mimi naona hizi posti zako tu lakini soko TV
ya mugai chikini ya siku ya mjono vakitu umbika ega numundi wako hakinze niyo chashika habo neka ibintu by'iwabo batarabishira ku
manda cyarindira
hategerezo kuboneka
aha ndacarindire yuko je bangira ba technicien banje ba ma autorisation kubera ko gushuka umwanya amaguru tumaze kuronka nuko umujama wanje ya dushaka no kumutelefona mukiyumvira canke uyu karabikurikirana
ariko kandi la
dushaka kumutelefona mukamwibariza mukavyumva ukarabikurikirana yani artime
kandi ari ku murongo
ndabwiye ari kanasa mameli biki yari mu bintu byinshi sinzi mu mega
kara hari abantu bo telefone idace iringingo kwa nyene
ngo mutekini cyereka ko cyane ni njanje yo yani
yes
yo turi mu kigano muri Isaac TV sasa bagomba kubaza utubaza ubujanye na nimboga zanje Sinzi kuri kusumwanya
Oriende
Isaac TV right now
Connection kari mbi cyane
Oya na kibazo yani ni sawa
Yani bon cyane
Yani ubu kuri umwanya tuvugana imbuga za Landry bigeze he Uriko Jean ubu unyi Landry a Jean nka information yoronka kumbure yo kwizera canke kumenya mu kugarukana imbuga za Landry canke Hit Top TV bigeze he
Chambere na mbere cyo ikashimire shimire Isaac TV nandi ma TV yose rikakora support kuri Landry promoter nkuko uko Hit Top TV ni brand nini ngego cyo Burundi
yeah
I'm producer musanzwe muzirandwe promoter the way you fight is kugira agire kuri agira hageze just navuga gute kubura Landry promoter muri entertainment cyane nyidagaduro ndundi ni gihombo gikomeye cyane because amaze supportinga umuziki wa Burundi ku rugero rwo hejuru yacere muri struggle nyinshi so jewe amaze kubibona yarambiye arambira ko ikibazo kibaye habavye muziki wa Burundi giye guhomba donc tura fightinga no kuvuga uno munsi Instagram ashobora yakora ya this time around irikira kora ya Facebook uko uwo mwansi w'iterambere ry'umuziki wa Burundi yari yagerageje ko donc gufata imboga zose za Landry no kwanga gusenyura Hit Top TV muri make
yeah
gusenyura Hit Top TV na Landry promoter ariko no munsi hari amapaje amwamwe no munsi amazi kugaruka Hit Top TV 1 Hit Top TV yeah ndetse na page yari yamaze guhindura ya Landry promoter no munsi just tukaba twamaze kuye donc tukaba twazisubije so
no kuvuga ubu hasigaye
so YouTube nayo ne turiko tura fighting ariko icyizere kirahari
yeah kwita zimaze kuboneka
dozishikirizwa ryari bimeze
a dozishikirizwa ryari bisaba iki canke ikindi naco ajya amazina umurabona ko kuma mail cyane urashobora kubona umuntu uwariwe urashobora kubona umuntu wari we cyangwa ahantu yarari ibyo mwabitoye cyangwa azobisubirizwa ryari amazina isubire kuba randi
pota kubera nibaza ko ni vuba cyane as soon as possible ni vuba cyane so ni bintu bishobora gutwara nk'iminsi 5 ariko nibaza neza ko abari ko babikora c'est pas long mama yo kubanonsa ariko umuntu donc inkozi y'ikibi ishikiriza ubutungane as well so hari benshi ofete bagiye bakora nabi twarabonye za siren vibes n'andi macheno atandukanye
yeah
agenda tegwa yeah even najewe baragize ko nyinzira ariko bari bihenze yeah ariko nibaza ko se papalo mama yo kubanonsa ariko
cyo ko bazomenyekana
ya bazo
cyangwa ni muri abatora namwe ngo mushobe kubidentify
ubutungane nibaza ko ari bwo bukurikirana inkozi y'ikibi
ariko waramaze kwinjira mu muri account iyo
so nibaza neza ko ibintu biriko bigenda neza tu uko biri kose turiko turafightinga cyo ko donc je maze amajoro agira kuri atatu najya
kugira ugarudi
amazina nayo ashobora guhinduka
kwera ko utugiye kuri Facebook n'ushobora gutora Randy promoter
so Randy promoter nizerako mu misi cyarenga 5 izina donc Facebook na page iraba isubiye nyene ku functiona as well yeah
nireka tugushimire cyane YouTube yavuze ko ntiharagera ariko nabone bari ko
barakora kugira ngo YouTube turiko turafightinga as soon as possible
ariko aritizere Randy
ama juste nashaka ndababwire ndababwire n'abantu abaherazi abansi bicara mbere y'umuntu ko the way bari ko bafightinga bamenye ko natwe dusa ama brand bo bari ko barasisha
Novuga ufise nk'ubuntu nze nka experience ingana gute muri informatique cyane mu bintu nyene byo guhakinga cyane kugaruza my account
bon jeni baza ko niga Arizona courses ni muri field ya ICT so urumva ibintu bijyanye na networking nibyo new field ndimo cyane so sinavuga ngo I'm the best sinavuga ngo ndarenza abandi ariko ndafise nanjye experience of it
ndafise ubwiza hari n'ibyo maze gukora
hari ibyo nshoboye ariko nizera neza mu gihe umuntu agize ikibazo cya ku bijyanye na social media ofite mu gihe abivuze kare Randy yagize imana kubera ko afise abantu bari koko baguma bakurikirana imbuga ziwe bavuze babonye ibintu bitangwe guhinduka
alo
wewe ibintu birayangaye so alo
wi ndakumva
ya so mugere w'umuntu agize ikibazo akakivuga hakiri kare birashobora gukunda
kuko
aba bagabo ntibababoroshe umva abari fight biri hagati ya wewe nabo
none ko abantu bavuga yuko ngo hari ibintu nari nashizemo ngo two step ngo verification ibiki ngo
two step verification ni ikintu kijanye no kuvuga ati account yanje umuntu azo yaccess ako azo kugira yinjire ko bisaba ko azokoresha mobile phone cyangwa imashini niyo imwa authorization ubwo nabwo ari two step verification
none security kwiye abantu abakwa dukurikirana cyangwa abandi baba mutsi bwo gukora iki
ahubwo kwicyo kibazo nyine application cyangwa program hari kugira ngo umuntu nk'umuntu ariko arashaka kumuhakinga cyangwa ashaka gutripota ibintu byiwe ku buryo acaronka nka mail yihuta ati uragawe kuri account yawe
okay nizera neza bon two step verification ahubwo Randy niyo yarabutse Yeah, kuko ofise nozenya. So kongora interview guys. Kongora ikiganiro. So nizera ko ofise nozenya ofise TV yawe, ofise Facebook yawe.
Yeah.
Bisaba kuyigurira appareil utigera ukoresha uvuga ati ino appareil nije cyo gusekiriza ibintu by'iwanje.
Yeah.
Ari ushira mu two step verification ijya kugufasha go confirma. Donc iyo appareil ukoresha device number tablet number mobile phone ikintu kitabari ngendana ushira hano gashira ngaho on nawe dotapa mu giyo giyo kugurura muyindi device niyo igwa authorization yo kugira niyo igwa authorization yo kwinjira so ubwo rero uko bimeze nizera ko byose tugiye kubishyira ku murongo
twizere yuko izo mbuga zimaze kugaruka azoshobora kuba yifise hama abe
security ya azobari secure azobari security bazoce bagaruka rabahekazi
you're
welcome bazoce bazabagaruka
hama turazi ko umuntu kenshi umuntu akugira nabi se umuntu ari kure yawe canke hari gihasanga ari na kure yawe ndazi uramaze kubamenya abo bantu ariko ntidushaka kubatubwire uraje bo barabantu begereye randwe canke bari kure
bon turacyarokariza neza kuko turona ama location agenda yimuka
agenda tandukanye
ya turagenda turokariza turaba kuko abahekazi bafise uburyo bwinshi cyane bakora haroho umuntu aguhakinga ugasanga yamaze gufata nka address IP ugasanga ifite nka IP yo muri Indonesia kandi yebereye ngaha mu Burundi.
Aha mu Burundi.
Yeah, ugasanga rero ahindura ama IP address. Donc ahari ukabona kumenga ari nko muri America kandi ari umuntu muba muri kuma ngaho.
Yeah, kubera ko twabonye ko aho Landry yaheruka kwiconnecta hati atani sayi haciye umuntu yabigize yari muri mukaza nuko uvuga ngahe bujumbura
ubundi mwari habona message z'ikinyarwanda
akabona message zije mu rundi z'ikinyarwanda donc yari muri mukaza bujumbura afise
industry yacu no ino industry yacu no munsi urabona irikira akora cyane so abaturanyi nabone ariho abatari beza you see arano ngadusangira urimi bariko bashaka ko industry yacu iguma iri hasi cyane so urumva nta byinshi gishye umuntu yovuga ariko nizera neza ko vuba bizoje habona ya
byose twizere ko bizoje habona
ego bizoje habona nta kibazo ko nk'ubu nge dufite ikibazo cha smoke okay nawe niyaragize ikibazo
ya
muri imvi mu Burundi
ya muri imvi mu Burundi yagize ikibazo nawe ne uzi we yaragize ikibazo Instagram ye
ego
yaragize ikibazo ubu ntashobora kuyikoresha jisho wese baramuhakitse uzi neza ko jisho no muhefibanse ngahanye nawe ne twa dufise nawe ni yagize ikibazo uzi wira muri uka stories abane la net no kuvuga ngo twebwe industry yacu irafise abantu batayikunda
ya
ari abantu badakunda iterambere ry'umuziki w'u Burundi
cyangwa bashaka kuririra kubakoza amazina
exactly so turaje rero ha umuntu afightinga kugira akore YouTube channel akore Instagram yiwe umwabone wa Instagram wa YouTube nga mu Burundi aragwe kuronka bigutwara ubujyo bigutwara imvu nyinshi cyane so kacibona rero sasa abantu nibakore nabo nibakore
bemere banyagirwe bemere izubiri
ribi exactly ya bagenda kujya Landry yuri ama portail
bisohotse bakubitwe nabo
ya bakore ko msaba bapana kujya kuri success z'umuntu genda zineza ko nubundi naho ubutwara ubwo rubuga ID y'umuntu identity reka ndabivuge ndavye sister ari abantu sometimes bahora bagura nk'imbuga ugasanga umuntu agiye ariho n'abantu ngaye mu Burundi bagurisha imbuga you know
yeah.
We know them hari abantu ngaye mu Burundi bagurisha imbuga ntituzi niyo bazikura ntituzi zubakirwa
ahubwo nyene ukabona abantu ngo babone ngo ibihumbi 10 iyo TV cyangwa iyo channel ntiyige tumenyekane
ibivuye araza exactly turabaze abagurisha imboga ngaha anyu we know them gusa nuko ariko ndazi ko as soon as possible ijabo bizo agaho kazohora no munyutsi mugane w'abanyarwanda
ya je ndibaza ko ababikiwe amabanga ni kenshi ariko pure mama vraiment harageze ko baje habona
ari abantu ndabivuze ndabisubiyemo hari abantu bariko bagurisha imboga mu gihugu cy'u Burundi
Mbona ushaka muri police?
Bafata imbuga za stari, bafata imbuga za journalists n'abana.
Abonyeka.
Icyo yakibarenga.
Kandi nkuko nabitanze kubera.
Jewe nka jewe do mapa. Isurubuga bita yani presenter. Naje gwaragize ikibazo, naje naragize ikibazo no kuvuga ngo nta na video nshora guposta, na photo nshora guposta. Nanje ubwanje bari baranye. So ubwizanje nanje ndazirekitera.
Yeah.
Donc ariko ahano mu Burundi hari abantu bibabanze biterambere ry'umuziki mu Burundi bajeje kudandaza imbuga z'abantu.
Yeah.
Aza kiburubuga bw'umuntu agacya rudandaza. Abo bantu bisubireko.
Yeah. Yeah, nireka tugushimira yeah. cyane tubandanye tuyagana randi.
Ego nabakunzi rero ba Hitop TV ba Isaac TV
yeah.
umutima je munda ko ibintu biriko bitora ya biriko bitora inzira
sawa yeah. urakoze umunsi mwiza okay. n'umwaka mushasha mwiza
yes what we see in terambere
yeah bro make this sound
thank you bro
sha ibintu byiwawe
ibintu byiwawe aho zavanga ni base simwe vyitmo wawonye narinze no kumandikira no boranga tana
message nite namwe telefone ya Brem randi ikintu no vuga
namaze kugita nga mu gipolisi kubera ko wana ko ari ukuntu
muri ba ari ukuntu
guhakinga bagapostinga ibintu bitera soni none bat postinga ibintu bitera soni ntarabivuga nubona ko bava binkwegera ugasanga ndiko ngwa mu bintu nazi
hari abantu wikeka kamembe
Sivyo nivyobura 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 ariko kandi namaze gutaho igipolisi kubera ko hari ukuntu ntanze abafana kwazi polisi nzabashira ibintu by'ibisutwa ugasanga yugo ko kibaza ngo ni jewe cyangwa abafana bakibaza ngo nje niko ndabi polisi atari jewe numva nabenda gitanga akirika kugira bazumfashe kurondera abo babishye kandi umva birimwo ko mfise abantu bankurikira nabe je mfise abantu benshi mfise abantu bankunda benshi badashobora kwemerera yuko izino nguvuze igihugu zitaka ruko nyene ya kandi jewe safi tu ni bien
je nacho kandi kino novuga ati upole sana kandi umuntu ashobora kugutwara ibintu byose ariko ntaba guciye amaboko yo
gukora je batanyishe nangi bakimushaka
brand yawe novuga ngaha anyimo wanka wabyemera Landry numuntu yagize cyakora ku buzima bwiwe
nubunda cyakora
buzima bw'abaririmbyi ku buzima bwa industry kubera iki umuntu baba bashaka gufatira kuri success y'umuntu uzikombye dofu umuntu anyagiga uzikombye dofu arari inzara uzikombye dofu ayirigwa inzara kugira ngo ashobore gushika ahantu ariko umuntu agaca afatira kwijya success akabona kumenyana amavuta agaca agira guys mwisubire ko kora apana kuguma muryamye cyo gitanda nta kintu kizobaha land so jeni bazare kadusezerera bakunzi baje
ati bana kavura kaguye
ya ninzera
neza koze cyane gose
ugaruka
nakoze
nubwo bitogaruka abagukunda niba abandi nyene kandi baguma biyongera kuko ibikorwa
uracyari je nta byinshi byo kuvuga reka ndabashimire ndagushimira cyane ngiye nivye mara kuja ku murongo ndinzuweza ndakuzane kuri Top TV kubera ko hari abantu benshi bagukeneye baragukeneye cyane abantu bakumbaza kuri Top TV tuzofata umwanya turabe ko none twabikora ariko singi wohewe turabibona uranzi je uranzi ko cyane mandi ni shosho ariko nyene
pole sana ama
sisho dukora ikiganiro ni
sisho ya umwaka ahubwo baguhaye ingufu
kandi mwamvibuha wangu
Kugusa ifreshere sa sufisi. Kandi nyakubaho umukuru w'igihugu ngo yari
yakomereye ikiganiro. Vuba cyane, ya vuba cyane ndakora ikiganiro na nyine cyubahiro. Niza cyane kubona ko abantu kubona banya kubaho abategetsi bacu bakunda abajene bakunda ugwaruka.
Bakunda abantu bakora.
Bakunda abantu bakora. Baravuga ati bana, urya mu petit turamuzi, ya mu petit turamuzi. Ntabwo nyakubaho nyine cyubahiro ari kumwe n'abaririmbyi. Ya bare ko prego dukore to turashigikiwe igihugu kiradushigikiye
nka mwemera
to igihugu turakiradushigikiye kandi nye nico ba mukuru w'igihugu cacu Burundi arakunda ugwaruka ndese n'incuti n'umugenzi w'ugwaruka kuko yavyivugiye rero mureke dukore ahubwo twosaba yuko n'abajeje kumutekano bahagurukira abo babishe ubufashwa gahanwa kubera kuko no gusubiza abane nyuma uribuka uzibageze ku muhakinga akese bara muhakinze amaze dese mena dakora kuri Wakalai TV gusa n'imbeshya
abakora
Isaac TV uko nyene
Funny Love
Fani la vino vya bisanzwe kuri vya bisanzwe wewe basi yaranibona izina yararibona izina yarabibona hari umuntu ashaka gufuta ubuzima bwa kagufuta kuri internet
Facebook urya
muri Google umuntu n'andi problem arabamesha bavyihitse bamesha bavyizera rero nagomba gusaba abarundi ndabasavye imbabazi wowe no bana rakoshereje ariko bansubije utuntu twanje ntangure gukora ndondera ubuga inzu no iri hiki
suko se kandi abakunzi bacu murabona mwibwe nari karakora kandi kuri YouTube uronka ruko wakoze
kandi murabona ritaye kandi shimire abaririmbyi bakora nyitaho
abakomedian
ubona ritaye basha murabona ritaye korumuti aritaye ntari karakora ibane rudice bitu y'abakomedian bien ba Mutima, Mutima, and the KNBM, Poramba Goofy, Avaridim, the Bench, Preskin Habose, Abahinya Nunzi, Aba Informaticien, Bench, Shermovak, and Tivandi, Bose, Hanuma Taka, and Kibazuchan, Numa Bru Monata, Anna Chains,
Ibazi
Mujama. I go in Jim, we conte Aramuzi, in Jim, we conte Amna Kabiga. But what he means? Urumva natwe muri dusabantu biyize bashitwe abanyarwanda
bashitwe kugira 5 jours ntirenga so
urakoze cyane twigera tunanirwa kiretsiyo twigirishije kandi bana ya muvyo nasasoye kuri Hit Top TV nivya nka byanse muzaba mubibona bazogitirinda izina ari ka Pana brand je na pamba n'imyaka n'imyaka makamfuye ntapfuye jewe navuye ngaha umfe
Kuko ni integeze umuntu ziri ukamuvuna amavi gwiza ibikogwa namwe muzoronka mureke inzigo mureke ishari jewe bon singohewe cyane Landry n'umuntu w'umuno stress n'umuntu afashanya Landry sintinya kugenda ahantu bon sintinya kugenda muri reportage juma juxi yafatiriwe banzi kwa mama image banzi kwa shobora kuntiza mikro banzi kwa shaka kunkinika cyari cyo cyose urumva ariko ugaca Guys, I am in Sweden.
So,
no, I can't see. What for? I can't
see. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. Kani jeu derubu wana umwaka wa 2020 zinza nguruka bamba bamwe bavanga ngo mfisinganga ngo ndaruka buje nzaguruka ntafisa mababa
ona
importa nzoguruka apana kuvanga mfisa nzoguruka ngo inyuma y'urupamo ruzomboni wanyu kwa wanyu santa nguruka ta mababa mfisa bavuga tumuja
mafisa
ebana jeu ruko kibantu uyu mwaka uyu muzombwira
okay ha mamwandanye mu muba hafi aba informaticien abakiya abari muntu abari mu ntwaro iki ndaziko mudukurikirana kandi mudukunda cyane ha mamwandanye mu supporting aso kuri micro ya mu centre tete behind camera juma jokes ndangize ndabipfuriza umwaka mushasha ubu mwaka w'ibikorwa umwaka wo gutera imbere umwaka wo kureka inzigo n'ishari ivyo biramaze dukura amaboko mu muzu imana iratubona Imana izo providing ibintu byose kuko nta muntu akora yigera bura so ciao ciao
Bema Mama Joyce kumenga wataye umutwe na maki
reka cyaka papa Gloria ahubona na taye umutwe mu mezi uku kwezi naye fisi urubanza kwa dote na mariage yakaga kuzine kandi aho rero mama na papa wiwe siyo bazoba bari mu gihugu cha Canada bashaka kubikurikirana kibiriraho kuva bitangure mpaka bihere aha nabuza ho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane je nabuza ico fatana ico ndeke
yo namakuru fisi
bimeze gute
neza na neza muntu mbere yo gusaza kwizera umwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe. Ufise dot mariage, gutwikurura, ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye. Ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa icyo twakwitwa live kuri YouTube na Facebook, ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe, byose barabikora ku buhinga buhanitse kandi cyane ku biciro bitavuna. Na cyane cyane ko turi ko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha.
Aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobore kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange neza na neza ubakeneye. Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri Cope kuhashitse. Ucubona inyubako igeretse kabiri ni ibiro byabo biri. Urashobora no kubarondera kuri 62 78 536 37. Ugacuba hamagara bakagutunganiriza.
Asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda.
Me
Isaac TV. Oh.